a flat Ben Rouge, waiting for a train with a speed and hurry that it has my chin. Bobby Town, the tears are down just before rain. The road is on the wind, you all leave. I pull my harpoon, head of my dirty ramp bandana, and I'll face off with Bobby St. Blue. Yeah, I wish he was a slapping time. I was Bob him, and we sing every song that drives you. Da 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 da